kwa familia yacu idashaka kubona turi kumwe eka nabagenzi bacu ntibashaka kubibona yo babonye turi kumwe iskaza menyo zinabawa ariko ma bebe baby iyo twahuriye nta numwe hazi oh nimigambi dufitanye nta numwe yizi aratushinga no kuvuga amajambo ata numwe yabatumye wino tubi mama twi tubapfungira isura oh tubapfungira isura
umiruhande yanje abakingi twabirabasha umiruhande yanje abakuganuka bafise umwanya umiruhande yanje abakingi twabirabasha umiruhande yanje abakuganuka bafise umwanya
ejo teramye n'abagenzi banje turiko dufata kamwe eka turiko anafura umwe muri baragangabuka kiramisi urya mudemu wawe nahwa JAIS biyamira mukabare kumajare tabrak eka namasosiso ariko nivyamamuye kuko abisi je wenda bazi bakunda kugenda bavuga vuga bakunda kugenda barabarawa bakunda kugenda bapostinga oh barakubititse ingo tubi mama twi tubapfungira isura oh 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 isura
yanje abakingi twabirabasha umiruhande yanje abakuganuka bafise umwanya umiruhande yanje abakingi twabirabasha umiruhande yanje abakuganuka bafise umwanya abakingi twabirabasha
vigilant into the music.